Sanibonani guys, igama ngqabile nginiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kuSibongile and Dlaminis season 2 ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uJangase uzoyithatha indodakazi yakhe ayiphelezele azoyibeka emagcekeni aseVarsity ebese emva kwalapho-ke eyavalelisa egcwele usizi nenjabulo emoyeni wakhe. Kuphinde kwaveza ukuthi uSibongile uzohlangana nesuka sambe uswahlalensi izwa ezobangisa phela uKwenzo igama layo uJabu. Aphinde futhi ahlangane no-roommate wakhe oyiphaphele nothanda izinto ezikhazikhazi igama lakhe kuzobe kuzama. Kuphinde kwaveza ukuthi uSibongile uzothi nje esanethezekile ejabulela impilo yakhe entsha ebeseke iphasti yakhe iyabuya futhi izomnyakazisa. Kuveze ukuthi kuzothi nje kunephathi laphaya kanomalanga kanye nokwenzwe esikebheni ebeseke kuba nengozi la ezogcina siyenza ukuthi kube khona abantu abadukayo beseke kuyaphoqa ukuthi behambe beyocingwa noma beyothungathwa. Lokho-ke kugcine sekuphoqa uSibongile ukuthi abuyele ekhaya phela ayobheka ukuthi ngathi isimo salaphaya kuDlamini sinjani. Ngathi lokho akumhlalisanga kahle neze uJabu ukubona uSibongile efuna nje ukuthi alahle ikusasa lakhe nebhasari yakhe ngenxa yalomndeni wakuDlamini. Kuthe noma uSibongile sezama ukuxolisa kuJabu kodwa uJabu wangafuni ukushesha lamukela uxolo lwakhe. Kuphinde kwaveza ukuthi ngathi kunesisebenzi esizolahleka impela iy'nsukwana singatholakali. Kuveze nokuthi uNomalanga uncamele ukuthi uKwenzo ahlale naye aqhube usuku naye kunokuthi ahambe ayolekelela ekuthungatheni lo muntu odukileyo. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi sengathi uNomfundo uzovakashelwa umfowabo igama lakhe uBheki uzobe ephethe i-surprise ezokwenza ukuthi wonke umuntu walapha kaDlamini ashaqeke guys. Ngiyathemba ukuthi naye yazi ukuthi yini leyo surprise. Angithi siyazi ukuthi uNomfundo uyasebenza kuDlamini kodwa kunengane angahlali naye ekhaya. Singabona-ke manje ukuthi singathi isikhathi sikaThemba ukuba avakashe lapha emagcekeni kuDlamini sesifikile guys. Azophela lapha kamanqampunqampu ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala nje ngomsombuluko omhlaka 29. Ngize ngwakuphethe ingo lesithathu mhla ka 31. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama ngqabile nginiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kuSibongile and Dlaminis season 2.